And send you a honour, my edican, as a edican, so they are not a who be here, pa. I say, ye best shen in prenu, na ya can ama ye ato ye. As some are making yina, and say, I buy you a be out or dear, sir. Yen yina, ya waha, and I, or mine gun, and program be by reality show. I had to need in dear, sir, or at Inca TV, so. Na and no, and announce so ma or ma, a queen, I say, I can see four so, and meta one who eddy, and chair a man sign, senior. A ho ana se a man frafo bimpo e womwa once weni beti mi aje a kese for huna woni wom etu anamon. Ah ebe bwa papa pe ye neno ene nam so na abaywe bi eti mi e din kunim eye afi e tre muna abayo ni din e de Christine Precious Mensa eye PM Christine Precious Mensa we twa ne din ni tia PM ubo PM a obie nim no ya bayo a wo so pa ya no ho ofe na odene nsem bi ebeto abonten a na eye asem eye hia sempa eyi na enye se ono nkwa e na asemi e ha no nemum eye asem a ewo se ye pani ehwe pa na asem nyina ene se eye akesefo a ewo oman yi mu no akoye se ye to ma jeje mu ye muwam ye huom se bibi na e kwoso kra na ye mfa akesefo enka ho akoye oba atiatia atiatia fo na e na eni edi won echi na eno na akoye ne hi asem na wo kan wo kirema wo se wo no de wa fo bremu papa efi ne mofra bremu nye se wonyi ye e na waye kese ye nemum bebia wo sha ase ne nkwala bremu e benyina no na ne kese en ewo ne ho enam ne kese en nti na akoye se se okwo se wo kopa adwuma kra na adwuma nya eye den ma ne papa na asem ba ko nso a wo kan ye a e kan akoma pa ene se akoye se sisi a no o man yi mu no se wo ye obi a wo so pa plus size na se wo kwo ebia cinema hall ana se party bi kra na se wo be kwa e wo se wo di wa kunwa e soa e frifie na wo di akwa party na se anya saade na chese wo kwa ko jina ho wo ko jina wo nanso enye na soja kra mfa no ho wo be jina ho saa na wonte ase ese omanfo ehyehye nwumedie bi ana se afefedie bi kwoso wo baabi na wo be hyehye nkonwa a won nwin ho ese wiase na ye wo no enyama ewo mu nyina eye nyame abodi a akesefo nso so ewo ho ana wo kan ewiase ne hu bi enti no wo be hwe se wo be penkunwa a ebetimi afa akesefo afa nso so se ebia ni timpo e na wo kwa akoya a ewo se esan ne kese ni enti no wo bisa hairdresser no se so me ba wo ho no mu a menya akunwa metimi atana so a metimi aye miti na 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 se ekoba ne se onya akunwa obetina so e de aye niti ne de ana e wo se ono ma eye hairdresser ne ebe fie na obeye ma no eno so so e de eka pa e na eba enu nti obesre ni titiru cinema halls any party bibi biara e de anije eba no e wo se wo hyehye nkunwa ana se bibi biara nipadom ekokoye bibi wo honom no wo be hyehye nkunwa na wonfa akesefo nso ho adwen ento won krataa so pa enwe wo ho ese senia wo be hyehye nkunwa no wo bebo wo homoden se wo be ma nkunwa akesefo nso ebetimi atena so na wenya won ahoto ewo mu efri se akesefo nso so ye nipa bi a won so wo pe anije wani beje ho ese wo be pie they would like to explore more, they would like to have fun. Ebe yo manager ese wonso be kwa bonten no akoda won bobia edi. Nanti ekoba ne se eye cinema halls ana se party ase ana se program bi kwoso wo baabi na se enkonwa wo be hyehye no entimi e ma ne se akesefo benya so atana de a enye na e ha adwen papa eye. Na enumu e na abayo edi nimfie e to abonten na wo kiremu a utie ni mfi a wadi na wo hwɛ ni nipadua odi gyina hɔ no mono a utimi hu sɛ daabi nipadua na sɛ yɛ adwane agya mfie no ɔnkɔbɔ ni mfie ni ɛntɛ a wo sɛ wadi mfie aduonu nson 27 years ɛna wadi 27 years na wo hwɛ ni nipadua odi gyina hɔ a wo de hwɛmfoni a ɛtwa gui wo hwɛ nipadua ye gyina hɔ no mini aka sɛ 27 na wo bɛgye adi nanso ɛsan sɛ kɛseɛ na ɛwɔ ne mu yɛde awo no na ɛnyɛ sɛ wɔ akɔtɔ ai ɛnɛ nipa bebree na atimi kɔ fɛ duro sɛ wɔbɛyɛ kɛse nanso PM deɛ yi deɛ ɛsan sɛ ɛyɛ natural na ɛfi ne mmɔfra bɛ mu ɔde anyi nti wohu sɛ kɛseɛ ne deɛ wayɛ bi papa a ɛboro ne mfie koraa a wadie ɛso nanso ne nyinaa mu no ɔse ɔmpa aba wɔnom a wɔyi ne to twene ne adeɛ nyinaa no ɔno no wae ne ho sɛ wo ye nipa bi a wɔnwen de nipa ɛka ho ɔnwen de obi bɛka ho sɛ ebebu na bɛmu nko ade wo kata nani ebubu na so edigu so na ɛno ɛna aboa no ama wa ba bedu baabi a waduru ɛwɔ abrabɔ mu nemom ade baako a ɛyɛ ne ya ɛhye ne pa ɛne sɛ wo nya akwanya ɛse wo betu kwan wia sɛ yɛ wei soso de ade bia eye de dikan e na wo ye no de anije odo ene ahopepre e na eye na pm e chire mu a emra akunya ne baaye ese obekọ airport akwakofu wiemhyen etukwan akọ amanane one enamfofuo ebusuafo adofo ene ekoko piemu ewo ewiemhyen gina bia honom na ekoba ne se emresun ye se wo se ofu wiemhyen ne ekoba ne se Esan ne kese ni ntino wo ama ne kwan ama na amfu plane no eno ye ade bia eye ne ya papa 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 ye a oka akoye se e stigmatization ana se enyiyimu ye yi ne totwene na eno ne wo bisa se e de nti ene beba ne se enipa nyina etime fu plane nipa nyina etime ko bebia wokọ na won na nwe hu se akesefo osusu e wo wiase na ebe nam ne kese ne su ntino ye beka se ontimi nya akwanya emfu wie mu hyen no entu ne kwan baby a wo pese okọ na sada ne de ye ka se awre ho da ana se oyaw da pa wo na brabo mu a na sada no eye de bia ne rewo ye papa peyi eke sun a obesun na eno e na wo kire mu se wo besre se omanfo ebehye ne nsun ese bibi biara wo beye no wo bedwen akesefo nso ehu efise won so wo kenyame abode ne hu bi na won so wo wiase nko ade ade biara enipa nyina etimi ye no won mo nso etimi ye na abaye nsema ode atudwe ehu hia papa papa eye ese ehu beba mfaso ese ye behye ne saa yeye program bi ana se bibi bi ekoso a se eye cinema hall bi ana se bebi enipa dom timi hia na wogi wonani anaase nipa dom ekoko ye biribia ese fata na eso eni bia no ewo se wode akesefo soso ekọ adwindwin mu na otimi ema won tena bia bia ebeboa won ama won so wo hu ato wo mu na wetimi edi efusane ewo ba bibia re nipa nyina etimi ekọ ba se ye eniji die mu anaase ahosepe kojankoje mu nyina no bibibia mu no wọmọ wa homoden ese wode enkunwa ebetimi aboa akesefo ensoso ebe hihyemu bi na etimi ama wonso wonije ewie pe every say wonom so epe emoso wonom so epe enije wonso wokondo ese wobetimi akwa abonten akoye de enipa nyina etimi ekokoye no ebi afei eye minister for land and natural resources eye ora samuel abujinapo ono soso e de ensem bia beto abonten ani nyina ene se eye ochehene amotia ofori peni e de ensem bia to abonten ama eye jinapo soso asomutwe ni nyina ene se ose nana akasa prekope na nsem nyina ene se enka ono ni susuye mu no ehubehia ese aban e de nensa ebeto mining fo ni nyina enwumedie nyina eso se beye na wobekwa ahumje mu beye afe baako no obenya abotre aye nhwehwemu na wasatra eniamemu emra a edi eye small scale mining a enei eti atese amanfo eye galamsey na emre bia echechere ho no wonhwe no onya abotre emfa afe baako ento ho ema saa edwuma yi nyina enko fom ansa na wonya akwanya ne entimi ensatra eniamemu no wonfa yie entutu yie sebeye na emra echechere saa edwuma yi no wobetimi asone so no wahyehyɛ no foforɔ na ebetimi ne adwumayɛfo no edi no kwantene ne so na ama atenetene wɔm sɛ ɛbɛyɛ na wɔn san so ɛnkɔfa ɛyɛ galamsey sɛnsɛm bia ɛmɛ fɔlefɔle mining adwuma no mu na ɛno ɛna abugyinapɔ asɔmutwitwe ɛsɛ wagye atom prɛkopɛ na wɔbɛhwɛ ama aban ne ne mpanimfoɔ nyinaa watena ase na wɔde akɔ adwindwin mu asusu ho sɛ ɛbɛyɛ na ebetimi aboa ɔman Ghana kankɔ ɛfiri sɛ sɛ ɛho bɛhia ɛsɛ enyama ebekɔtɔ tin dia empenifoɔ sɛ yɛnyina nkrane mu ɛntutu nkrane ɛno nti sɛ nea ɛgya asɔ na mentime ho ase bebre ɛkɔ so ɛfa ɛyɛ mining ɛne galamsey ɛnsɛnsɛm ho no ɛho bɛhia papaapa ɛsɛ wɔde saa enwuma ne nyina bɛba fɔm wɔbɛbrɛ enyama ase na adwen soso aba fɔm na wetimi etu anamɔmpa ɛsi gyinaeɛ pa ɛbɛtimi aboa ama mining adwuma no akɔ yie ɛfiri sɛ sɛnea ɔmampani nana adodankwa ɛgye to mu prɛkopɛ ɛgyina ne nan so kaa sɛ wa ususu se ya shi wa excavator won ti asie no fako eye court no ono eye amote of repeni na na prekope odwen ho se enye ne kwan so a enka ehu hia ese wo beye ne sa nemum senka excavator si ene nema wo de ye adwuma a wa hihi ni ewo ho na ense ya wo betimi e dia ye adwuma foforo wo betimi de tu anamon foforo bi nso a ebetimi aboa oman no na denti ena na ese se wo de eja etutumu na se ekoba ne sa dia ene na akoye se wonu ma wo ye enema wura excavator ne ye won de ani nyina no wo bekọ ahohiehia mu eno nti oman peni ene ne mpenifo ntana se ne won hwe enwe hu emfa nko adwendwe mu pa eyie ese wo bema afe baako ama obia ejai mining small scale miners ni nyina ebeja won adwuma ato fom beye afe baako na wo de ahyehye eye emra no wasone sone so se beye na ebeboa adwuma no enkan ko na enkofa oye ne ohaw ni atiti bia emfa emma efri se se wo ka ese wo gyna asemi ya ekoko su yi so na wesi jina ya entime mwa emri bia etwa mu eye covid brain mu no aban ema wo nyina ejai wo nwuma ni nyina ene se wo spray eye site ho no mu nyina esan yare covid 19 a eba ye no enti nanso ewie ye chire pepepe a wo resume ye no ena enam so amagalam se no ehwira akosoro bebre sa na wanfa adwin bi anto ho ese etiamra se wo besei oman ga na nsase ene ensuo a ewo oman yi mu enu nti ehubehia ese aban esan so de afe baako ebeto won so se wo begai wo nwuma nyina na ebeboa ama wadwe aba fom wenya botre ahyehye enema ene emra atutu akwan mu pepepe se beye na ebebo galamsi ana small scale mining efo nyina ho ban na ama atenetene wonom afa senior wo sei oman gana nsase ene ensuo se ni nyina ne se wotu fem ehudie no muni aba ma meda kwa ena mede ensemi ebe somu meda wase ema omoni she se unya adaje etna attention tv hu nemo mpomodin ese se won subscribe ya subscribe like and share se ebe na unye bi so ebenya ensempa a etwe guo ewo attention tv so ahwe afei uwe jume kuobi na opese ebo hu de ro edema wa attention tv ya ba se ye betena ya ba se ye beboa eno nti ye numbers egu screen no so ehu behia ese wo befa numbers yi mu bi na wo befre na wo fra ye be jo so ofel so na kwan bi aso no ye be bo unyume die nyina hu de ro ed amao se be na wo so wujedi ebe kwaso totin medamase.